ingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kuri iyi saha. Perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntaramenyekana, Abanyafurika barabibona bate?
Numva ntangazwa cyane n'ibihari cyane cyane biriko biraturuka ku mukandida w'umurepublikani, ariko aravuga ko amatora yabaye mu busuma, ko bakwiye kuyasubiramo, kandi ivyo akabivuga igikorwa cyo guharura kitarahera. Ivyo twari tumenyereye kuvyumva muri Afurika.
Uyu ni Professeur Asher Niyonizigiye wigisha muri Kaminuza y'u Burundi. Muri Etiyopiya, intambara irakaze mu ntara ya Tigre hagati y'ingabo z'igihugu n'inyeshyamba z'umutwe uharanira ubwigenge bwayo. Perezida wa Kosovo yeguye kugira ngo ajye kuburana mu rukiko mpuzamahanga rumukurikiranyeho ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu Ilahe mu Buholandi. Aya makuru turayarabagezaho turi iwacu, buri wese iwe mu rugo, mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Mugume ku maradiyo yanyu. Aya makuru tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibarura ry'amajwi y'amatora yo kuwa kabiri n'ubu ntirirarangira. Mu majwi y'agateganyo mu matora y'umukuru w'igihugu, amajwi yamaze gutangazwa kugeza ubu. Kandida w'abademokrate Joe Biden ari imbere y'uwo bahanganye President Donald Trump, kandida w'ishyaka ry'abarepublikani. Ibindi tubibaze Fidele Niyongabo.
Abanyamerika baracyarindira ibiva mu gikorwa kibandanya cyo guharura amajwi mu mareta atari make. Itangazamakuru muri Amerika niriratangaza umukandida ribona ko azotsinda mu mareta atandatu, ni ukuvuga Alaska, Arizona, Georgia, Nevada, Carolina mu buraruko na Pennsylvania. Ejo ku munsi wa gatatu itangazamakuru ryamenyesheje ko Joe Biden ari wabonwa ko yatsinze amareta ya Michigan na Wisconsin, amareta uko ari abiri President Trump yatsinze mu matora yo mu mwaka w'2016. Joe Biden yatangaje ejo ku wa gatatu ko adashaka gutangaza ko yatsinze amatora, ko yamara ashaka kumenyesha ko ni igikorwa cyo guharura amajwi cyarangira, yemera ko azotahira insinzi. Biden ashobora kuronka amajwi 270 intumwa ziserukira amareta akenewe kugira atsindire ikibanza cya perezida, hamwe yoguma ari imbere mu mareta ya Arizona na Nevada. Yamara perezida Trump aracyafise amahigwe yo gutsinda, hamwe yorengana Biden muri imwe mu mareta ari imbere yiwe muri iki gihe. Amareta ntatangaza uwatsinze amatora imbere y'uko amajwi yose harugwa. Yamara itangazamakuru rirashobora gutangaza uwo ribona ko ariwe azotahira insinzi, mu gihe ribonye ko amajwi abasigaye ataraharugwa adahagije kugira ahindure ibivuye mu matora.
Mu gihe watsinze amatora ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ataramenyekana, abanyapolitiki n'abasesenguzi bo mu Bufaransa barakurikiranira hafi cyane iby'aya matora. Nibyo Diane Ninine hazwe atubwira.
Umumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika i Paris mu Bufaransa, Nicolas Pinorto, atangaza ko amatora ya Amerika yiganziye imenyesha makuru nka vyose muri ico gihugu mu kuvugwa kuva ku munsi wa kabiri. Abasesanguzi n'abanyepolitiki bakomeje guhabwa umwanya wo kugira ico bayavuze ko. Ahanini bibanda cane cane ku migenderanire ya Amerika n'u Bufaransa y'inyuma y'ayo matora. Muamaze kugira ico bavuga ku ruhande rw'abategetsi barimo umushikiranganji ajeje imigenderanire y'Ubufaransa n'ayandi makungu Jean-Yves Le Drian, yavuze ko naho muri ino myaka iniheze icuka kitabaye ciza hagati ya perezida wa Amerika Donald Trump n'Ubufaransa Emmanuel Macron uzotsindira ayo matora wese, yaba Trump canke Joe Biden, biteze ko imigenderanire y'Ubufaransa na Amerika iba myiza gusumba. Le Drian yagize ati, n'uburenganzira bw'Abanyamerika bwo gutora umuperezida bipfuza. Ubufaransa buzokorana n'uwo bazokwitorera. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa we ntacubwiwe aravuga. Jean-Claude Bonjour, umunyamategeko nawe akaba n'icegera c'umukuru w'ishirahamwe France Amérique gishinze guteza imbere ubucuti bwa Amerika n'Ubufaransa, yabwiye ijwi rya Amerika i Paris ko abanyagihugu benshi naho bariko bakurikiranira hagufi amatora ya Amerika batariko baratahura ingene ivyavuye mu matora biteba gutangazwa mu gihugu gifise ikoranabuhanga riteye imbere.
Tukiri ku bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imibare y'abashomeri yaragabanutse ariko iracyari hejuru cyane ugereranije n'uko byahoze mu mateka y'igihugu. Diane Ninahazwe arakomeza.
Ushikiranganje bujeje vy'akazi buvyemeza gusigura ko abasavye gufashwa mu ndwi heze mu gihugu cose ari 751,000. ugeranije n'indwi yabanjirije iheze bagabanutse ko ibihumbi indwi kuva mu myaka ya za 60 n'ubwa mbere yamara abasaba gufashwa muri Amerika badakora baduze cyane muri rusangi abatagira akazi muri bino bihe ni miliyoni indwi n'ibihumbi 300 kuko ubushikiranganje bujejwe akazi bubandanya bubivuga ni ukuvuga ko ibice 5% by'abanyamerika muri kino gihe badafise ubuzi amabwirizo yo gukingikiza cya corona agitangura gukazwa mu kwezi kwa kane kuno mwaka muri rusangi twokwibutsa ko abatari bafise ubuzi bari ibice 14 n'ibice 7% ubushikiranganje bujejwe by'ubudandaje muri Amerika nabwo ku ruhande bwabwo butangaza ko kuva mu ndwi iheze ubutunzi bwa Amerika bwaduze kugera ku bice indwi n'ibice 4% ugeranije n'uko bwari buri kuva mu kw'indwi kugera mu kw'icenda kuno mwaka nyene ubwo bushikiranganji buriteze naho biruko ku butunzi bwa Amerika busubira hasi mu mezi 3 ya mbere y'umwaka uza bivuye ku biharuro vya COVID ya 19 bibandanya kuduga mu mareta atandukanye
noneho tugiye muri Afrika by'umwihariko muri Ethiopia aho inteko ishinga amategeko yemeje amategeko yo mu bihe by'intambara mu gihe imirwano ikaze yumvikana mu ntara ya Tigre mu majyaruguru y'igihugu tubibaze Fidele Niyongabo
ku bategetsi ba Ethiopia ibyo bikorwa bya gisirikare bigenewe kwishyura ku gitero kivugwa ko cyakozwe n'inteko za leta mu ntara ya Tigre ku munsi wa kabiri ku ikambi y'igisirikare cy'igihugu uburyo bwo guhanahana amakuru uracugawe muri iyo ntara ingingo y'uguhagarika ubwo buryo yafashwe igihe umushikiranganji wa mbere Abi Ahmed yatangaza ibyerekeye igitero cyakozwe n'inteko za leta yo mu karere ka Tigre n'inyishu y'igisirikare cy'igihugu ku munsi wa gatatu kuba atamakuru abantu baronka vuye muri iyo ntara birageramye utwigoro two gusuzuma amakuru atangazwa na leta ya Ethiopia umugwa mukuru w'intara ya Tigre Mekele wasa n'utekanye no munsi kwa kane mu gitondo yamara gutana mu mitwe kwabaye mu bindi bice Leta ya Ethiopia yatangaje amategeko yo mu bihe bidasanzwe mu kiringo cy'amezi 6 mu ntara ya Tigre. Abitegereza ibintu baragabisha ko hashobora kuba ingwano mu gihugu ishobora guhungabanya umutekano mu karere kose k'ihembe rya Afrika.
Fidele Niyongabo turacyari kumwe tujyane muri Tanzania aho Perezida John Magufuli yimitswe uyu munsi atangira manda ya kabiri.
Yarahiye uno munsi kuwa kane mu mabanga y'ikuyobora igihugu mu kindi kiringo cy'imyaka 5 ingingo zikomeye zereke umutekano zayizafashwe igihe yarahira. Mu ijambo ritamaze igihe kinini yashikirije igihe yarahira Perezida Magufuli yemeye gushyira mu bikorwa imihango yatanze igihe yiyamamaza harimwo gukomeza ubutunzi bw'igihugu no kuronsa abanyagihugu ubuzi bushasha cyane cyane abakiri bato amenyesha ko yumva amabanga ajejwe ndaco yavuze ku byagirizo vy'uko habaye ubusuma mu matora yamara yatangaje ko amatora mu bindi bihugu yabayemo akajagari migumo ko namatati y'igihe kirekire ngo yamara abanyatanzania n'abantu bakunda amahoro na demokrasi Abatavuga rumwe na leta basabye ko haba amatora mashasha umugwi w'igihugu jejwe amatora gasambugwa basaba kandi ko haba imyirekano ibaye mu mahoro y'ukwiyamiriza amatora yabaye ku itariki 28 z'ukwezi kw'icumi Magufuli yatangaje mu mpera zindwi turangize ko atazorondera ikindi kiringo inyuma ya imbwihe hari impungenge ku mugambo uri ku butegetsi watsindiye ibibanza nka byose mu nama nshinga amateka ushobora kugerageza kongereza ibiringo by'umukuru w'igihugu byari bisanzwe bitarenga bibiri abatavuga rumwe na leta bavuga ko amatora yaranzwe n'utunenge twinshi leta zunze ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byatangaje ko hari ibintu byerekana ko amatora yabayemo ibibazo
Tuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku radio yanyu mudukurikire no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu no ku rubuga rwa internet www.radioyacuvoa.com naho mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho Abanyamerika n'isi yose baracyarindiriye kumenya ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ejo bundi kuwa kabiri ibarura ry'amajwi riracyakomeza mugenzi wacu Fidele Niyongabo yaganiriye na Professeur Asher Niyonizigiye wigisha ibyerekeranye n'ubuyobozi muri kaminuza ya Leta y'u Burundi i Bujumbura Professeur Niyonizigiye aratangira avuga uko abona ibintu bimeze muri iki gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Jewe aho ngeza kubona numvirije ibiko biravugwa ku mateleviziyo hirya no hino ndabona yuko ari ibintu bitangaje binyuranye cyane n'ivyo umuntu yari yiteze turavye igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uburambe gifise mu gutunganya amatora n'uko bitunganijwe n'ukuntu cyamaze gushiraho umuco wo kubahiriza ikivuye mu matora na numva ntangazwa cyane n'ibihari cyane cyane biriko biraturuka ku mukandida w'umurepublikani ariko aravuga ko amatora yabaye mu busuma ko bakwiye kuyasubiramo naho nyine akavuga hamwe hamwe mugabo ntavuge neza ko busuma bwabaye ubwaribwo kandi vyo akabivuga igikorwa cyo guharura kitarahera ibyo twari tumenyereye kuzumva muri Afurika aho iyo umukandida abonye ko ibiriko birava mu matora bitaja mu ntumbero imushigikira atatangura kuvuga ko ataza kwemereza kuyavamwo kandi ivyo kuri bitaragaragara yuko nubwo busuma ariko aravuga bwabaye rero biratangaje rwose kubona igihugu kiriko kirigisha ibindi intwaro ya demokarasi ingene igenda aricyo kiriko kiravugwamo amajambo nk'ayo kandi akavugwa n'umukuru w'igihugu yategerezwa guhagararira uwo muco w'intwaro rusange nicyo no bivuga ko
ku byerekeye akarere ka Afrika abanyafrika ubona bariko bayakurikirana gute uravuze ko nk'abanyapolitika muri Afrika ariko barakurikirana aya matora aho bariko babona ibintu kumbure bitariko bigenda neza muri Amerika nk'uko bari babyiteze nihe ngaruka mubona bishobora kugira kuri Afrika
ndavye ivyo abanyafrika bariko barandika ku bijanye n'aya matora umenga bariko bariterera inkuru abamera nk'abasuzugura babishyize mu nkuru bakivugira ko ibikenewe ibihugu bya Afrika biza kurungika abafasha kugira ngo bumvikanishe abakandida bakavuga ko ngo bahanuye abakandida ngo bumvikane ngo kugira ngo bihanze bivamo induru kwa kundi nyene Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze bikora iyo abakandida muri Afrika batumvikanye harimo agahemo kuri iyo nkuru utabumvamo ko nabo nyine bariko barasuzugura ibiriko biraba kuko binyuranye n'ibyo bari biteze rero ingaruka zewe mbona muri Afrika cyane cyane nuko urugendo Afrika yarimwo rwo kwiga kwimenyereza imico ngendegwa ko y'intwaro ya demokarasi rushobora guhungabana kubera mu bisanzwe Amerika yafatwa nk'akarorero mu vya demokarasi iyo rero uwo ariko urarabira kwa karorero akoze ibisa n'ivyo wowe wakora kandi nawe yahora asuzugura birumvikana ko atatakaza ijambo kuri wewe uburemerezi bw'igihagararo cya Amerika mu bijanye na demokarasi ndabona bugiye guhungabana ku buryo abanyepolitiki muri Afrika batazogira inguvu zo gusubira guha agaciro amajambo canke impanuro zitangwa na Amerika mu bijanye n'intwaro rusange mu bihugu bya Afrika
naho ku bijanye n'imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika kuri iyi ntwaro yari hari mubona yari ihagaze gute ku birindiwe kumenya uzova muri aya matora mu gihe igikorwa cyo guharura amajwi kibandanya muri Amerika mu perezida mushasha mubona ari kihe azohindura kuri iyo migenderanire hagati ya Amerika na Afrika uko mubibona
bisa nuko abarongozi batari bake muri Afrika banezerejwe n'iyo politike yiwe y'ukutinjirira ibindi bihugu ariko rero turazi yuko abademokrate iyo bari kutegeka muri Amerika barafise politike ijyanye n'imigenderanire hanze n'ibindi bihugu barafise aka kantu ko kwinjirira mu ibindi bihugu cyane kugomba ko ibintu bigenda uko babishaka kandi barabivuga rero numva umenga ibigiye kuba mu minsi iza nuko abarongozi bo muri Afrika bashobora kubona Amerika isubiye kwinjira mu itunganywa ry'ibihugu bya Afrika binjira bafite ibyo bahanura kumbure n'ibyo bategeka naho batagukugira ku maradiyo nicyo mbona gishobora kuba kuri iyi ntwaro y'uwo Joe Biden hamwe byoshika agatsinda ya matora
mu Rwanda nyuma ya kaminuza eshatu ziherutse gufungwa na leta izishinja imikorere mibi kaminuza y'icunga mutungo n'ibaruramari nayo yafunze imiryango yayo ivuga ko ifite ibibazo by'ubukungu ni inkuru ya Sumuta Kaboyi
iyi kaminuza izwi ku izina rya Kimu iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu itangazo yasohoye yatangaje ko ifunze imiryango kubera ibibazo by'ubukungu ndetse isaba bayigagamo kwishakira andi mashuri ubuyobozi bw'iyi kaminuza bwatangarije Radio Ijwi rya Amerika kwihomba ry'iki kigo cyabo ryatewe n'umwenda iyi kaminuza yafashe mu mabanki ariko ngo icyorezo cya COVID-19 nacyo cyongereye ibibazo ku ruhande rw'abanyeshuri bavuga ko bakiri mu gihirahiro kuko bataramenya aho berekeza.
Nuko kimwe tubiye ko ihagaritse ibintu byo kwigisha kubera ibibazo ifite by'amafaranga. Ariko cyo dufite bari kutubwira ngo barimo bamwe bimenya amanota kuko batabishuye. Urumva rero twabuze amatranscript izindi kaminuza zaratangiye kwigisha kwahamagara barimo akatwa ati ntago bari butanga amanota kubera ko batarishuka. Ariko ntacyo dufite twabikoraho utarabona transcript se nibande bakwaki.
Ikibazo dufite Vuga ngo nizo tranks bitunde nituza kuzibona ibindi bigo biraza kudusaba gusubira inyuma. Habwo twebwe ikintu twasaba nka yake yare buryo yadufashe. Bwo gufata transcript tukijyana ku kigo warusigaje amasomo atatu cyangwa abiri kandi uko tubize amategeko ya heke unuvuga ngo iyo urekrashije ukajya kuri indi university bisaba kwiga 50% ubwo rero umva yuko ni ikibazo gikomeye twebwe nko ku bantu twa dufite amategeko amasomo make rero badufasha bakadukurikirana ikibazo cyacu kugira ngo ibintu bigende neza naswe tubashe kwiga
icyo twifuza nuko batubwiza ukuri bakatubwira ngo byarananiranye mugende mushake ibindi bigo niba tuzasubira inyuma nabyo tukabimenya.
Iyi kaminuza yashinzwe na Bwana Peter Rutaremara witabye Imana umwaka ushize. Umugore we Madamu Kayisengerwa Rachel wasigaranye ubuyobozi avuga ko urupfu rw'umugabo we rwongereye ibibazo muri iyi kaminuza. Yemeza ko bamaze amezi agera ku icumi badahemba abarimu.
Ku ishuri rero twabaye duhagaritse kubera ibibazo twagize by'ubukungu. Twafashe inguzanyo twubaka amashuri noneho abanyeshuri baragabanuka. Hazamo n'ibibazo bya korona mbese biba birebire tubura amafaranga yo kwishyura. Ariko byatangiye na mbere ya korona. Gusa nyine korona ijemo biba birahuhuka nyine kubera ko twamaze amezi atandatu yose dufunze tudakora.
Ko bahuze batubwira ko batarimo guhabwa amanota yabo kugira ngo bajye gushaka ibindi bigo byo murabafasha iki nk'ubuyobozi?
Turimo kubafasha ikibazo cy'amanota turakizi kubera ko hari abarimu batinze kuyazana ariko ejo dufitanye inama nabo kugira ngo tubabwire bayihutishe bareke gukereza abanyeshuri.
Abarimu barimo kuvuga ko ngo bashobora kuba batazayatanga kuko batarimo guhembwa imishahara yabo. Mubarimo imishahara ingana gute?
Tubarimo imishahara y'amezi 10 ariko tubirimo kuko turashaka kubishyura vuba nabo bikava mu nzira. Turashaka guhura nabo ejo tukababwira bakazana amanota.
Umuyobozi w'inama ishinzwe amashuri makuru mu Rwanda Mukankomeje Rosa aganira na Radio Ijwi ry'Amerika yasobanuye ko iki kibazo kigiye gushakirwa umuti mu buryo bwihuse. Uyu muyobozi yumvikanishije ko abarimu badakwiye gufatira amanota y'abanyeshuri kuko nta ruhare abana bagize mu ihomba rya kaminuza bigagamo.
Abarimu bafitanye kontra n'ishuri. Niba ishuri ritabishyura ntabwo bagomba gufata abana ngo bafate ubugwate. Bafite uburyo bwabo. Niba umuntu ufitanye amasezerano iyo atayubahirije ugana minisiteri y'abakozi cyangwa se byananirana ukajya mu nkiko. Ariko ntabwo bari bufate amanota y'abana kuko amakosa ntabwo ari baturukaho. Icyo nacyo ishuri ryemeye ko kigiye kuganira nabo kugira ngo barebe uko bagikemura.
Kaminuza ifunze imiryango nyuma y'izindi eshatu zafunzwe na Minisiteri y'Uburezi mu mezi atatu ashize harimo Christian University of Rwanda yari yahawe umuremyi Pierre Damien ubu uri mu maboko y'ubutabera koresha indangaburezi ya Gitwe na Kaminuza ya Kibungo. Izi kaminuza leta ivuga ko yazambuye uburenganzira bwo gukora kuko hari ibyo zananiwe kuzuza kugira ngo zikore mu buryo bwemewe n'amategeko. Abanyeshuri bari basanzwe biga muri kaminuza ya Kimu yafunzwe bagera ku 1000 baje biyongera ku bandi 2000 bigaga muri za kaminuza eshatu zirutse guhagarikwa na leta. Aba bose bakaba bifuza kubona izindi kaminuza zabakira bagakomeza amasomo yabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, ikigo Istebu gishinzwe ibarurisha mibare kirasaba inzego z'igihugu gukangurira abaturage kwandikisha abana bakivuka, abakuru bashakana n'abatandukana n'abantu bitabye Imana. Eloge wirika neza araduye inkuru irambuye.
Kuri uwa kabiri, ikigo cy'igihugu kigeje gutororokanya ibiharuro Istebu cyatunganije uruganda rw'ukwiga ingene ho kwegeranya ibiharuro mu gisata ndangamuntu mu Burundi, Service d'état civil mu Gifaransa. Umuyobozi mukuru wa Istebu Nicolas Ndayishimiye asigura ko kino gisata icyo ntango ya byose mu gihugu mu byerekeye kwegeranya ibiharuro. Yemeza ko igisata ndangamuntu kidatejwe imbere ataterambere rirama n'intwari ibereye bishoboka kuranguka. Nicolas Ndayishimiye hari mu kiganiro yahamenyesha amakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Icyo gisata kiduha ibiharuro bijyanye n'abantu bavuka n'abantu bubakiza n'impfu ziba mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Icyo gisata kiduha ibiharuro bindi byose, haba ibiharuro byo kwemera abana cyangwa ibindi biharuro by'abahukana n'ibindi. Baracyo gisata uri kuvuga yuko ushaka iterambere gushigikira intwari bereye udafite ibyo biharuro, nibaza yuko ari byo ntango kugira ngo dushobore gushigikira koko iterambere rirama n'intwaro ibereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Bwana Ndayishimiye arongoye Istebu atanga umuntu atigeze yandikwa mu bitabo ndangamuntu muri kino kinjana agereranywa n'utigeze asiga izina. Ahamagara inzego zose gukangurira abanyagihugu kwijubukira kwandikisha abana bavuka.
Ubu rero nibaza yuko icyokorwa bwa mbere n'icyo guhimi kubahiriza umwe ne gihugu akamenya yuko nimba byaye umwana umwana ategerezwa kwandikwa muri za bitabo ndanga muntu z'igihugu cyacu nimba ategerezwa kuja ku ishuri naho nyene bateza kumusaba ati twereke ko wanditswe niho rero tutosura kuvuga yuko aragahomera muntu ko naka yavutse akabaho akabyara akarondoka mugabo ugiye kuraba mu gitabo nahamwe ntumutore bakazoza bakubwira kujya twakuze ba sogokuru batubwira umwaza ati sogokuru wewe uri wo kwande ndiwo kwanaka naka wande naka wanaka ibyo byose murabona nk'ubu nka twebwe ubu tugezeho nibaza namwebwe no babaza ngaha murabamenyesha makuru ngo mumbwire sinze ko ari buza gushika kuri sekuru agira gatanu
ikigo istebo kivuga ko mu rugamba rw'ubuhimiza imiryango kwandikisha abavuka babirana bapfana bahukana no kwerekana akamaro kavyo hategerezwa kuza imbere igisata cy'intwaro gisanzwe kijejwe abantu kuva ku mitumba hagakurikira abajejwe amagara y'abantu ubutungane impunzi n'abahunguka hamwe n'icyo butunzi ico kigo kimenyesha kandi kwitororokanywa ry'ibitigiri mu bisata bitandukanye zaba za rusansuma z'abantu canke ayandi matohoza kiba ico gicapo c'ukuri c'igihugu ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umuyobozi mukuru ajejwe ivyerekeye ibikorwa ndangamuntu mu bushikanganji bw'intwara yo hagati kugira ngo atubwire urugero ibisabwa n'ikigo yisebu biriko ariko ntitwamutoye haba kuri telefone yiwe ngendanwa niyo mu biro mugabo Burundi buri mu banyeshuri beza ugereranije n'ibindi bihugu bya Afurika muri ico gisata nk'uko ivyigwa bitari bike vy'ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya bivyerekana mbere n'abasangwa butaka badakunze kwandikisha abana bavuka ingo z'ababirana n'abitaba Imana hari imigambi myinshi yo kubahimiriza yashyizweho n'uburyo bwatekanijwe bwo kubikorera ku buntu eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7 Radio Ngomana Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4 Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 nayo kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9 ni radio ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tukiri mu Burundi abatimbo bo mu kigabiro cy'ingoma bo mu mwihigiro muri komine n'intara ya Gitega bavuga ko batabona abajya kubasura kubera umuhanda mubi mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda aratubwira ibindi kuri inkuru
nkuko bivugwa na Yeremia ndi mwizinga umukukuruke mu batimbo akaba kandi yamuka mu muryango w'abashaka umuryango bavuga ko ariwe wazanye ibanga ryo kuvuza ingoma uno munsi akaba n'umuvugizi w'ikigabiro cyo mwihigiro komine n'intara ya Giheta ikigabiro caho mwishingiro nico catanguranye n'ingoma z'u Burundi kuko izo ngoma zazanywe n'umwami ntare rushatsi cambara ntama azananye ibuha
ikigabiro n'icy'umwami ntare rushatsi cambara ntama niho yashikiye avuye mu buha azananye imisozi yo hiyo mu nzabo y'ingoma araza gushikarira ashikino ahitwa mwihigiro singurusago baca bamubakira ingoro ingoro y'ingoma ingoro y'umwami y'umwami kazi naho kihangazoba mukuza rero zingoma ubona zaje bazananye zivuka kuri we mu bisanzwe niwe yatanguye kubaza ingoma ya mbere kandi arayivuze kuko yari mu buha hari abantu bari mu bwoko bw'abashaka bakaba babaza ibintu by'amatsikuru baca batangura kubaza rero ibintu by'ingoma ingoma ntonto zitangana nko kuzibona cyo kwinezerera
naho abantu zibiwe bakuru bamusavye ko yogenda gushinga urusango imuramvya ntigeze yibagiraho umuryango w'abashaka bavuza ingoma yasize mu ihigiro inyuma y'imyaka 2 ngo yoba yaragarutse bamwakiriza umurisho ariko umuganwa w'umumenja nk'uko bivugwa na ndi mwizinga Yeremia yarashatse kumugwanya ariko aratsindwa ari naho havuye iyo zina ryo mu ihigiro
baravuza ibirori biraryoha ariko haje hazi ntumwa yanutse hari aheje mu rukuta batyamara umwami aratewe ngo atewe nande ngo tubonye ingabo no uyita ntirirangwa ashinze urusago hejuru kuwa bikobe gituma bahise mu gikobe yashinze ibikobekobe undi yashinze imimanda nk'iyi ingabo ziwe zirashinga urusago abari ugamyemwo ubu nawe umwami ntare rushatsi ingoma zikoze yamuvugira ngaha havuga ingoma y'induru ingoma hambere hari ingoma y'iciza ingoma y'induru acagomora ingabo bari kumwe ngaha agomora ingabo bari kumwe ngaha baca baramanuka hepfo ahitwa mu rusaza nawe aja kugasoza aha hejuru hariya arahiga uriya ntirirangwa aja kuba bikore arahiga nicyo gituma gahitwa mu
abo batimbo mu higiro bamenyesha ko ikigabiro cyo mu giheta caje mu nyuma kizananye n'umwami mwezi kandi abatimbo bo mu gishora bakoranye cyane n'abatimbo bo mu higiro mu kumenyekanisha ingoma mu makungu aho bemeza ko ingoma zatanguye gusohoka igihugu hagati y'umwaka w'1950 n'1960 ubwa mbere zikaba zagiye muri Congo Belge uno munsi yitwa Congo iharanira demokarasi
abazungu baje baca amabarabara urabona bakijyamo yinga riri kure yacu hasi cyane bashiryangozi byari impande ikigabiro cyo mu gishora umuganwa nkishimana ati yatwari ino kandi yabaye ino ati nanjye mfise abavuzi b'ingoma bakaruhariwe acaza gukoma kuri ba papa na basokuru ati ngo muje impande y'ibarabara niho muzohora muvugiriza abazungu n'umwami bitabagoye niho muzashobora kugura umuruho wo kuzitwara ku mutwe muva ngaha mu higiro mugenda ibuzungu kwariza igitega muvangira abanyagishora hamwe muzoba muva hamwe urunganwe muringaniye ari 15 kuri 15 kuko aho hambere umugore wari ugizwe n'abantu 30 hari 54 turageza turamenyerana n'abanyagishora gushika muzamire ngo 5 n'indwi ingoma itangura kujabuka muri Kongo
muri icyo kigabiro cyo mu higiro hariho n'ibimenyetso byaranga ubushobozi bw'umwami ikibanza cy'abamwisato ikibanza cy'abamwo umuhoza n'ibindi nk'uko bivugwa na Hermegide Niyibigira umuhanuzi w'abatimbo w'umwihigiro akaba yamuka ku bisekuru byo mu muryango w'abashaka
ntajya haruguru tufatiye kwa kajya gashaka mubona kijya gisaka mubona kijya hariho ihorezo ry'umwami n'ahantu hataha isato isato rero guko byaragendana n'umwami iyo sato iranamukingira babonye uwo muntu agomba kugirira nabo umwami barashobora gutuma iyo sato kumurondera iyo yagiye hariho hose ikamugirira nabi akavamo kandi ntivyari byo gusa umwami bamubwiye ati nyawe na hariya hijya no hino havuca amahasa ngikiri igiti hari ihorezo ry'umwami hariya murakibona giserura umutwe hariya amahasa rero urabona aho hambere barabatinya bavuga ngo baba barimo n'ibihumeriko baravye bati nyabona ariko ko havuca amahasa umwami ni wakeneye kubanza kubahoza baca rero amahasa bayazana kuri kiriya giti mubona cyo mu manda hariya nyine bakaba umwami akavuguta umuti mu rubaya agaca burungika bagaca bagenda rero bakabashira ko se babiri nana babiri bukuru na butoyi agaca rero se babiri muha intama y'imfizi n'ababiri bakaca muherezi intama bita intama kazi bagaca bashorera rero muhira bagatekana
abatimbo basaba ko leta yabakorera neza ibarabara rijaho mu higiro nkuko yabikoze ku kigabiro cyo mu gishora komine ya Giheta kugira ingenzi zironke ingene zoshika kubagendera
iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington D.